takangokurawo nekudzungaira tiri mumaraini. Chinhu chimwe chete chataitenda kuti upenyu tinawo. Then there is this other day Mwari paakatirangarira ndokutipa chipo.
Zvinoreva nhasi tave pano.
Unenge watoka una.
Aiko nakwira nebhutsu mumotikari mangu baiwo dzika.